Ngithanda ukulibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonga inkosi esihlanganisile njalo singabaphilileyo. Yebo singabe sihlangana funa ngezikhathi ezinzima lapho okulemkhuhlane khona owe COVID-19. Nalapho izinto zingathi kazihlangani khona kodwa bonga uJehova ngokuba wena usaphila. Now ezikhathini eziningi kuqakathekile ukubana sibonge uJehova. Ngivame ukuthi ngithi kwabanye abantu bathi bona amfundisi ikhanda lami liyangitshaya, ikhanda lami libuhlungu, sengisola ukuthi ngibave ngaphi ngiyekele. Kodwa ngivame ukuthi ngibonge uJehova ngoba lakho lisatshaya, vele lomunye kalisatshayi ngoba usefile kasekho. Omunye uthi mina vele sengithwele nzima umzimba wonke asabathi ngibambe ngaphi ngiyekele. Bonga uJehova ngoba wakho umzimba usabuhlungu, omunye vele su 6 feet down. Ngakho we have a reason to thank the Lord. Ngakho bonga uJehova ngaso sonke isikhathi. Ngifisa ukubana masinyane nje singene kundaba yethu yanamhlanje esizayithatha encwadini kaJohn chapter 8. John chapter 8 verse ngelika 1 sisiya kuma kuverse 11 kodwa ngizafunda lapha uverse 10 lo 11 kuphela, then eyinye from verse 1 up to verse 9 ngizayisummarize kuphela ngamafichane. Ngiyayifunda lapha John chapter 8 verses 10 lo 11. UJesu waselulama engaboni muntu ngaphandle kwesifazana wathi kuye, mama bangaphi labo abakumangalelayo? Kakho okulahlayo yini? Wasesithi, kakho Nkosi. UJesu wasesithi kuye, lami kangikulahli, hamba ungabe usona futhi. Inkosi mayibusise ukufunda kwelizwi layo. Isihloko sethu sithi sona, hamba ungabe usona futhi. Kasicimezeni sikhuleke nini. Baba wethu osekhaya ezulwini, sithanda ukubana sikubonge ngethuba elihle osuthe wasipha lona sosathi singene kathesi elizwini lakho. Sicela sengathi ungasipha indlebe zakomoya eza kuqedisisa konke ofisa ukubana sikuzise namhlanje, bese sihamba singaphindi sibone futhi. Ngegama lenkosi yethu Jesu siyathandaza, amen. Now iBhayibhili bathandekayo lithi lona encwadini kaJohane chapter 8, kuyenzakala ukubana owesifazana othize kuthiwa uyalethwa phambi kukaJesu. Lo owesifazana ulethwa ngabathungameli, funa singathi ngabathungameli abayisosayathi, ngabathungameli abebandla, the Pharisees and the Scribes. Kuthiwa baletha laba bathungameli owesifazana kuJesu Kristu ngesikhathi etshumayela. Bafika bathi lo owesifazana simbambe in the very act of committing adultery, simbambe esenza isono sokufeba lo owesifazana. Kodwa singakafiki labo bathandekayo, vumanini ngiqalise ngilithathe mbijana ngilibisele back to the background of this story. Now uzathola ukubana ungafunda kuJohane chapter 7. Now okwenzakalayo yikubana abafarisi the Pharisees and the priests bananzelela ukubana uJehova kumbe uJesu Kristu wayesesiba lodumo okudlula bona esigabeni. He was now becoming more influential than them in the society ngendlela ayetshumayela ngayo, ngendlela ayesenza ngayo. Wayethi lapho adlula khona uqhuqaba lolusala lulandela uJesu Kristu. And as he was becoming more popular, the priests and the scribes, they were becoming less popular. So basebesiba le jealous yokubana uJesu Kristu ngathi sebathathela abantu, basebezama ukubana badinga indlela zokuthi uJesu Kristu bengambamba njani, bathola icala kuye ukuze bamise ukuthumayela, funa ukuze kuthungamele kutheni ayebulawa uJesu Kristu. So kuthiwa okwenzakalayo ukuthi baphuma lecebo elokuthi bathume ama-spies okuthi ayalalela izinto ezizakukhulunywa nguJesu Kristu. Bengamuzwe ekhuluma bese bembamba uJesu Kristu bamuse kuba-priest, bamuse lakubathungameli, or the priests and the Pharisees. Kodwa kuthiwa lawa ma-spies athe efika esima ku-crowd laphana esizwa uJesu Kristu ekhuluma kuthiwa indlela akhuluma ngayo even these spies were convicted ngezindlela abathandekayo lati kumele sibe ngabantu bokuthi nxa singaphiwa ithuba lokubana sikhulume phakathi kwabantu even our own enemies kabasale bengabantu asebephendukele kuJesu Kristu ngendlela esiza kukhuluma ngayo ngendlela esiza kuacta ngayo ngendlela esiza kuyenza ngayo let even your enemies be convicted kuthiwa ama enemies kaJesu the spies who were sent to actually come and capture Jesus kuthiwa babuyela kubathungameli sebele report ukuthi zwanini madoda esikuzwe ngale kukhunya uJesu Kristu no man speaketh like this man akule indoda ekhuluma njengale indoda kanti uJesu Kristu amandla okubana khulume like no one else wayewathatha ngapi it's because he was always connected to the powers above lawo mhlomo othandekayo nxa ufuna ukubana ube indoda ezakhuluma izwakale esigabeni ube indoda ezakhuluma izwakale emhlanganweni ube indoda ezakhuluma izwakale esigabeni even yonke indawo woba ngumuntu ohlezi uxhumanele ezulu kuthiwa uJesu Kristu he was connected ngakho indlela akhuluma ngayo even those who were sent to actually come and arrest him kuthiwa they were convicted babuyela kubathungameli bathi esiyokubuyela kubathungameli abathungameli bababuza ukuthi ngadlala kuhambe njani bathi bona hayi ndoda loyo indlela akhuluma ngayo akula muntu okhuluma nje wasebesithi bona abathungameli lani selidukisiwe yini na kuthiwa wasekusenzakala ukubana basebesuka babuyela ezindlini zababantu bathe bebuyela ezindlini zababantu ungayafunda kuvesi ngu-8 ngu-1 Chapter 8 verse 1 oka Johane kuthiwa kodwa uJesu when everyone else was going back home kuthiwa yena wahamba wayentabeni yase Olive wayesiyadingana entabeni yase Olive uJesu wayesiya entabeni yase Olive ukubana ayekhulumisana noyise he was going there to get the strength ukubana enelise ukubana ayekhuluma phakathi kwabantu zwani libathandekayo lo umuntu oyenelise ukubana aguqe phambi kwaNkulunkulu will be able to stand in front of kings lo lisukubana guqe phambi kaNkulunkulu uzelelisa ukubana ame phambi kwabantu aba influential emhlabeni so uJesu as the entire world was retiring was going to sleep uJesu when you get la entabeni ukubana ayedinga amandla then the following day kuthiwa uJesu wasesiza ethempelini ukubana azothumayela uthe esiza ethempelini ukubana azothumayela ungafunda John chapter 8 verses 2 siya kuma verse 3 kuthi uJesu uthi asefike eThempelini wahlala ukuba athumayele ikho bese siqalisa khona indaba yethu namhlanje now sizathola ukubana lindaba lesisahluko esika John chapter 10 John chapter 8 sorry verses 1 to 11 silezi gaba ezintathu isigaba sokuqala isigaba sokuthi uJesu uthi eseThempelini in the court of the sanctuary of the temple as he was preaching kuthi abathungameli labana abazama ukubana babamba uJesu izolo behluleka kuthiwa namhlanje basebesiza lo wesifazana ababembambe efeba ukubana bamlethe phambi kwaJesu Kristu bazokuza ukubana uJesu Kristu uzakwahlulela njani now the first segment in this story it's yona the shame of the sinner ihlazo elesoni now uJesu Kristu ubhizi uyathumayela kodwa kuthiwa kwasekulethwa owesifazana nawo number 1 lo wesifazana kasitshelwa ibizo lakhe banenza litshela ubana ngubani siya maphethelweni but kasitshelwa immediately ukuthi ngubani ibizo lakhe why singatshelwa ngibizo lakhe it's because John was actually protecting the image of this woman phela abantu ba these days bayathanda ukubana bahambe befakaza amabizo bahambe bespread amabizo abantu bengakhonnecta lesono kodwa uJohane wathi ukuze ngiprotect this person ngoba nxa esethe waphendula lo muntu kuzamela tshumayela ivangeli ngakuza ukwanzima ubana tshumayela ivangeli nxa ngingahle ngilobe ibizo lakhe phansi ukubana lumama ngubani abantu kuza kubanzima ubana balalele ivangeli zabo litshumayela so uJohn as a way of protecting this lady kazanga khuluma ibizo lakhe hope ukuthi a certain woman then number 2 ibizo lalo mama kasilitshelwa because uJohane ayefisa ukubana mina lawe sikwenze yikubana sizifake ezicathulweni zika lo mama Nxa ucabanga umama mhlawu omthandekayo, zicabange wena as the one who was condemned to die. Zicabange wena as the one who was caught in the very act of sin. Kuthiwa lo mama watholakala esesigabeni sokubana enze isono, basebemthatha bamsa kuJesu Kristu. Ngilakubana ngizolivezela abathandekayo ukubana mina lawe siyizoni phambi kukaJehova. Mina lawe kulanto enhle esiyenzileyo. Ungayafunda Romans chapter 3 verse 23. Ilona, for all have sinned and fall short of the glory of God. For all have sinned. That's the past tense. Sonke sonile. Verse 0 sonile. Past tense. Verse 26. And fall short of the glory of God. That's the present continuous tense. Therefore, we are born fallen. And then we also continue sinning. So, akula muntu bathandekayo. Or when it comes to the issues of sin, ongathi yena uclean. Everyone is a sinner. Whether ngumfundisi, whether ngumelder, whether ngumdikoni, whether ngumbishop, whether ngupop, whether ngubani, everyone is a sinner. So xa sikhuluma ngalo mama obanjwe senza isono, ngifisa ukubana wena lami mhlobo omthandekayo sizifake emanyathelweni alo mama as izoni ezilethwa phambi kukaJesu Kristu. Kuthiwa lo mama uthi esilethwe phambi kukaJesu Kristu, xa ngimkhangelela umama ngimbona enyaweni zakhe, in her feet kulotshiwe ukubana she is fearful, ngibona kulotshiwe ukubana she is empty, ngibona kulotshiwe ukubana she is embarrassed, ngibona kulotshiwe ukubana she is a transgressor. Xa ngikhangela impilo yami lempilo yakho mhlobo othandekayo, sonke we are empty, we are fearful, we are embarrassed, we are transgressors. Siyizoni njengomama lo owalethwa enyaweni zikaJesu Kristu. Mathandekayo, zwana ngikutshela indaba ungayibuzanga. Xa kule nto that will reduce you to crumbles, to breadcrumbs, xa kule nto that will reduce you to nothing, it is sin. Ungaqali ukudlala lesono. Lo mama funa waqalisa esenza isono sokufeba, funa waqalisa wenza ka-one kuphela. It was an action, and then an action became a habit, and then a habit became a character. Zwana ngithi mhlobo othandekayo, ungaqali ukudlala lesono. Isono siza kunqunula sikuthiye ungumuntu oseyize lezi emphakathini. This woman was brought to Jesus. She was brought to Jesus, dejected and rejected. Engasayilutho emphakathini, ebanjwe in the very act of sin. So nangutshele, sin will take you further than you want to go, and it will keep you longer than you want to stay, and it will cost you more than you are willing to pay. So nangutshele mhlobo othandekayo, xa omunye umuntu obekhuluma ngesono, uthi yena isono, kuthiwa sin has a diminishing factor to it. It always gives us its best in the beginning, and never better after that. It only gets worse. Hamba ubuza u-Adam, uzakutshela ubani isono samthola iy'nkosi samthiya eseyisigqili. Uzakutshela ubani isono samthola eyindoda eyigqoka inkazimulo kaJehova samthiya esenqunu isono. Never play around with sin. Usathane uzakukhweza esona, nakukhweza usephezulu khonale. Uthi usuphezulu esekunqunulile usathane, ebese light amalight, and everyone will see you for who you are. Never play with sin. Kuthiwa lo mama funa wayejayele ukubana enze isono engabanjwa, but in this very day wavuka ebanjiwe. Zwana ngithi mhlobo othandekayo, ungadlalela esonweni because your D-Day is coming. Kuthiwa laphana xa omunye umuntu obekhuluma uthi the chains of sin are too light to be felt until they are too heavy to be broken. Kuthiwa amaketane esono, xa isono siqale siqale singathi simnandi, ake kungazwali ukubana isono sinzima, kodwa xa ulokhu uqhubeka ucina usunanzela ukubana sokunzima ubana uqamule lawo maketane esono, ungaqali ukudlala lesono mhlobo othandekayo. Na uthi yena xa omunye umuntu obekhuluma laphana xa ekhuluma ngesono uthi yena isono, not only does sin have consequences, but also each time we sin we reinforce a pattern that becomes harder and harder to break. Ngaso sonke isikhathi xa uqhubeka usona kuba nzima ukubana uyekele ukwenza isono. Each step that you take towards sin yenza ukuthi kube nzima ukubana utshiye isono. Mhlobo othandekayo, balekela isono egama leNkosi yethu Jesu. Kuthiwa lo mama waletha phambi kukaJesu Kristu as a sinner, njengesoni phambi kukaJesu Kristu. Now that's the first part of this story. Silethelwa izoni, abantu abasesonweni berepresentwa ngulumama. But the second part, it yona the shortfall of the scribes and the Pharisees. Now kuthiwa abantu abaletha lesi soni kuJesu Kristu, kuthiwa kwakungama scribes lama Pharisees. Mana ngeke ngikutshele mbijana ngama scribes lama Pharisees. Ama scribes kwakungabantu umsebenzi wabo ngokubana babhale the young man purpose was to copy, interpret, teach and teach the law. So bomele babhale umthetho, baphinde bawuchasisa umthetho bese bewufundisa umthetho. That was the work of the scribes. Ama scribes ngabantu abaloba umthetho, abantu abachasisa umthetho, labantu abafundisa umthetho. Abafarisi ke ngokungabantu ababezithi bona bangabantu abagcina umthetho. So these were a combination of two people who were the writers of the law and the keepers of the law. Sibathola besiza kuJesu Kristu bringing a naked woman. Point number two. Now ngasikhuluma bathandekayo ngendaba yesono kuthiwa these men, they brought a woman in church that was naked. Jesus was teaching, preaching in church, and the entire focus was in Jesus. But these people, they brought a naked woman. Ukuze basuse iattention from Jesu Christu to a naked woman. I am saying, abanye abantu abaye echurch, their main purpose is not to see Jesus, but ukuthi bayethola ama faults in the church. Kulabanye abantu aqonda umuntu uqonda ukuvuka ekusena agezi agqoka isuti afake ithayi agcoba kugcobayo aye echurch elandla kuphela kuyabona amaphutha enzakala echurch. Uzakanti vele indlaba bekhuleka bengaguqanga, kanti vele indawo behlabela swela, indawo vele bengagqoka ingwane, indawo vele begqoka izigqoko eziphelele emadolo. Zwana ngikutshele, when you go to church ulanda kubona uyabona uJesu not amaphutha enzakala echurch. But these men, they brought a woman naked ukuze iattention yabantu isuke kuJesu Kristu kodwa iye kuwesifazana lowo owalethwa ngamadoda la enqunu. Nawo kuthiwa amadoda la xa wayeletha lumama enqunu phambi kwaJesu bafika bathi bona master bathi bona mfundisi teacher, as though they were willing to learn from Jesus. But xa iBhayibhile liqhuba lisetha lilona, they were actually not coming to learn from Jesus, but they were coming to test Jesus. Ubusuzibuza mhlobo omthandekayo ukubana ngubani olalingelela ukubana test omunye umuntu. Is it the master or the student? Is it the teacher or the student? Who is supposed to teach who? Now okumele afundise omunye, the teacher is supposed to teach, and one of the elements of teaching is testing. So Jesus Christ is the one who is supposed to test these men because they called him master. But sithola kuyiba beza ukubana bazotesta uJesu Kristu ngezindlela abathandekayo. Asiye wonke umuntu oya echurch olanda ukubana ekhonza uJehova. Abanye abantu, they are just going there just to test Christianity. Abanye abantu, they are just going there ukubana bayechitha isikhathi. Omunye umthumayo uzathi yena abanye abantu, they are going to hell via church. Kabaphendukele echurch, bayakhonela echurch just because they want the benefits of the church, and then when they get the benefits of the church, they are willing to leave the church. Omunye umuntu usechurch because he was born in church, bangcwaba kuhle ngingafelwa, so kuye ichurch is a burial society. Abanye abantu bathandekayo basechurch ngobunyaka kwazi kubona echurch amajaha echurch ayathatha kadlali ngabankazana, so kuye ichurch is more like a dating club. I am saying ungazibona unjalo ungalanda uJesu Kristu kodwa ulanda the benefits of the church rather than uJesu Kristu, then you are not different from the scribes and the Pharisees. Abisa uJesu Kristu, because they came to Jesus baleta bafika babuza uJesu. Now okungethusayo ngale ndawo bathandeka yikubana these guys ngoba madoda la iBhayibheli lona bathi bona owesifazana lo simbambe in the very act of committing adultery. Now I want to believe that they were even quoting Deuteronomy chapter 22 verse 22 onguye okhuluma ngokuthi umuntu engabanjwe efeba kumele kubana adilwe laye njani, kumele ukuthi kwenziweni kuye, kumele ukuthi agwetshwe njani. Now but these people, they were actually breaking the very law that they were claiming to be actually keeping. Because ungafunda uDeuteronomy chapter 22 liza kuveza iBhayibheli lakho ukubona ngokusithi nxa ungabanjwa umuntu wesifazana efeba, number 1 kwakumele ukubana umkakhe kube nguye ozahamba ayemangalela umkakhe phambi kwedale. The husband was supposed to be the one who was going to go and testify or witness against the wife that was caught in adultery. But the husband of this woman kasimtholi lapha. Number 2 kwakumele ukuthi lo obanjwe efeba owesifazana, ngisho la lo abanjwe efeba layo babuye bonke edale, but lapha sithola kuphela kulethwa owesifazana. Zwana ukuthi emhlobo omthandekayo, We live in a society that discriminates. We live in a society that I say, fairness. Oh my God, one thing in fairness, I'm trying to vele funa so for it all. Even the church leaders were not being, they were unfair. They were being unfair. Now, the shortfall of the scribes and the Pharisees. But bona, bazama ukubana bazogcina umthetho kodwa besephula umthetho abathi bayawugcina. Now ungaqhubeka ufunda uzathola ukubana actually these men, they were actually condemning the woman rather than trying to correct the woman. Now ungahamba uyafunda encwadini yaColossians Galatians chapter 6, sorry, Galatians chapter 6 verse ngelika 1 iza kuvezela sobala ukubana uma omunye wenu engenzakala ukubana awele esonweni kuthiwa lo okumele amkhuze kumele kube ngumuntu number 1 who is spiritual, number 2 amkhuze ngendlela eyakhayo not ngendlela edilizayo. But la madoda kazange aze lalo mama ukubana bazoyakha njalo they were not coming as in the spiritual realm, they were not being spiritual. Kodwa sibathola besiza lalo mama ukuze bazokondena uJesu Kristu abulawe afe. Now ungaqhubeka ufuna uzathola ukubana these men, they were religious but they were not spiritual. Hayi ngamadoda ayesiya echurch but ayangasomadoda ankonzekileyo. Hayi ngamadoda ayingamaqili kodwa esechurch. Hayi ngamadoda who condemners rather than correctors. Hayi ngamadoda who sought to ruin rather than to restore. Hayi ngamadoda bathandikayo ayengela ndaba lokubana akhe umuntu osewele esoneni, but hayi ngamadoda ayefisa ukubana enze loba yini ukuze afinyelele uJesu Kristu. Actually the reason why this man brought this woman, I want to believe ukuthi enxa iBhayibheli icina laphana ngafunda John chapter 7, the very last verse, I see it on abantu bakuyela emzini yabo. I want to believe that these guys did not go back to their home. Kodwa bahamba bayabuthana some way, bayaphuma lecebo lokubana singabamba njani uJesu Kristu. Basebevumelana ukubana let us trap a woman. Akube khona umuntu ozahamba ayalala nalo owesifazane engalala naye, then omunye uzabuya when they are in the very act, so that we trap this woman. So these men, instead of being the leaders of the church, they were actually trapping amalunga ebandla. Babengabantu bathandekayo ababengalandaba lokusindiswa kwabantu, babengabantu ababengazihluphi ngemphefumulo, babengabantu kuphela whatever they were doing for selfish reasons. Now kuthiwa la madoda athe eseze uJesu Kristu. Now nxa ungaqhubeka ufunda lobe engimthandayo kakhulu u-Ellen White ku-Gospel Workers page 479 uthela the very act of looking for evil in others develops evil in those who look. By dwelling upon the faults of others, we are changed into their same image. Kuthiwa ezikhathini eziningi ungavela ukubona ebathandekayo abantu abahlezi bedinga izono kwabanye abantu, bona labo abantu bacinga labo sebele zono ezifana nayo. Ungaqhubeka usehla usiya phansi usiyafunda ku-Desire of Ages chapter 50 uza kuvezela ukubana those who are forward in accusing others and zealous in bringing them to justice are often their own lives more guilty than they. Men hate the sinner while they love the sin. Christ hates the sin but loves the sinner. Kuthiwa ezikhathini eziningi bathandekayo ungavela ukubona umuntu ehlezi ekhuza izono zabantu, it's because yena ngokwakhe is actually worse than those people. Bese kuthiwa actually abantu bayathanda isono kodwa bayazonda izoni, kodwa uJesu Kristu uyazonda isono kodwa uyathanda izoni. So la madoda la bathandekayo asivezela a group of people abahlezi bekhuza izono, phela usuyakwanazelela yini ukuthi ivine ethawuni. Now kungavela kube lo muntu otshontshayo ethawuni laphana. Now abantu abaningi abamtshayayo ungakhangela most of them ngumuntu okuthi uyabe vele from akugqokileyo enyaweni up to ekhanda, uyabe uvele umuntu lo uyatshaya kodwa vele akulanto alayo. Nxa umuntu yodwa engathi uyatshontshelana akulanto abengamtshontshelayo. Why? It's because most of the times abantu abatshaya kakhulu ethawuni ngamasela ngokwabo, because babe besithi bona lo muntu sesi-exposa. So ungavela ukubone abantu ezikhathi ezinye behlezi bebhizi bekhuza isono, it's because they themselves they have that weakness. So amadoda la, I want to believe ukuthi omunye wabo wayekhona lapha is actually one of those who were caught sleeping with this woman. So I want to believe bathandekayo ukubana bakhona even echurch abantu ababhizi ngezono zabanye abantu kodwa bona bele zono funa ezidlulazela kwabantu. Akuyekeli ukuba bhizi ngezono zabanye abantu. sonke vele church sifana nomuntu osesibhedlela wena lokuhlupa ngaba iTB olomunye uhlupa ngaba zinyawe zibuhlungu olomunye uhlupa ngaba likhanda libuhlungu kodwa sonke sisesibhedlela siyagula sonke sidinga udokotela ungahamba ungaqala ukuhamba sithi wena lokuhlupa olungcono kulolomunye umuntu ihlupo ziyafanana udokotela munye zona ngathi emhlobo omthandekayo ungaqala ukuphuma echurch ukhitshwa ngabantu abazokhipha echurch sonke vele siyizoni sonke siyizigulane sisesibhedlela sidinga imali selathu siye ekhaya ezulwini so kuthi amadoda la they brought Jesus they brought this woman to Jesus and then when they got there xasiya petelweni kuthiwa bafika balinga uJesu ngezinto ezimbili. Now they gave Jesus two options, option A and option B. But Jesu mama lo simthethi simbambe esekufebeni sifuna ukubana sibone uzenza njani. Number one, the option A is the option of justice, umusa, not umusa, justice and penalty, or we actually stoning. So sifuna ukubana sibone ukuthi option A uzavuma yini ukubana lo mama akhandwe ngamatshe ngoba umthetho kaMoses uthi wena umuntu engavela abanjwe efeba kumele akhandwe ngamatshe. Justice says when the law is broken, one has to suffer the consequences of breaking the law. So sifumana sibone Jesu Kristu ukubana uzalandela yini option A kumbe uoption B oemesi uoption B oepardon uoption B to save this woman. But these two options they had to catch. Nxa uJesu Kristu wayezahamba ngoption A oejustice babeza uJesu Kristu wayezakuthena mkhandleni ngamatshe elimbulala vele babezakwenza ukuthi babezakugijima waya kumthetho wamaRoma ukubana umthetho wamaRoma uthi wona akula muntu okunothi akhondeme umuntu ukuthi abulawe ngokukhandwa ngamatshe because that was only within the jurisdiction of the Roman leadership. So ungamela ukuthi kube nomunye umuntu ongaphuma nemthetho yokuthi kubulawe abantu. So wayefuna uJesu Kristu engathi kabulawe umama vele besebemusa umthetho wamaRoma kumaRomans ukuthi uJesu Kristu simethesa icala eletreason uphikisana nombuso wamaRoma. Ngoba uthele umama akabulawe usesahlulela sezipha umthetho sezipha amandla obani ahluleli kumbe option B xa uJesu Kristu engenzela umusa lomama babeza kuthi kuye kutsho ukuthi uJesu Kristu is not righteous kutsho ukuthi uyaphikisa umthetho kaMosi ocacileyo okuthi umuntu angavela kabanjwe efeba kumele abulawe ngamathi. So they were trying to actually ukuthi babambe uJesu kodwa uJesu Kristu kuthiwa uthe babona ngethanda leyilandelayo kuthiwa uJesu Kristu uthe ebona kusenzakala lokhu kuthiwa waseguqa phansi waseqalisa ukubana abhale kazange abaphendule zona ngathi emhlobo othandekayo. Not all questions are meant to be answered. Ungaqala ukuhamba uphendule eminye imibuzo le eminye imibuzo kayidingakali ukubana uziyiphendule yikungahamba uyefunda ngale kumtshumayeli kuthena there is time for everything, a time to speak and a time to be silent. Sometimes it is necessary to be silent. Ungaqala ukuhamba uphendula kuphela yonke imibuzo eyibuzwayo. Funa eminye imibuzo iyithephe empilweni yakho. Kuthiwa uJesu kazange abaphendule wazithulela kuphela waguqa phansi wakazi kubana bhale wasesukuma uJesu wasithela lo ongela sichwe kadobhe ilitshe akhandela umama. He who is without fault let him stone this woman. Kuthiwa abathandekayo wasebuyela futhi phansi uJesu waqalisa ukubana alobe phansi ngomunwe wakhe. Kuthiwa amadoda ayeza azokhangela kwakulotshwa phansi laphana kuthiwa basebesuka one by one from the oldest to the youngest. I want to believe ukuthi abadala bafika bakhangela abakubona laphana bathi esikubona laphana madoda thina asisela amandla sesibadala kakhulu lina yini abafana abancela sisela amandla salanini kanda ngamanje nasizabe sikhamba ozo siyafika ngkhayela ngale ngakatshoni. I want to believe ukuthi even abantu abatsha bathe befika bebona okwabhala phansi phana bathi bona ha okubhalela phana akuyezi bathi bona hayi nathi kasila experience ekukhandeni ngamatshe sanilikhanda abadala linayini le experience. They all left without stoning the woman. Why? It's because Jesus was actually kneeling down them writing their sins one by one. So wonke owafika laphana wakhangela wabona ezakhe uthe ebona ezakhe wabona ngasameki wasuka hamba. But there is a problem engilayo abathandekayo ukuthi kulabantu abaza kuJesu Kristu babone impilo yabo yesono bekuJesu Kristu kodwa basuke bengasindiswanga because of their pride basuke bengasindiswanga. But what I love
is that Jesu Christ uthe kwenzakala bathandekayo ukubana sisiya kupoint number 3 and the first and the last one ethi yona bathandekayo there is shelter in Jesus Christ kuthiwa as these men had brought this woman to tie and stone her to tie and shame her to tie and tap Jesus but kuthiwa they all left shameful they all left uJesu beyangekile and then uJesu Christ kuthiwa wasala with the woman zwana ngithi mhlawumbe umthandekayo the worst mistake that these men did was to take a sinner to Jesus Christ because the Bible lona where sin abounds grace abounds more so ngabe futhi bahlulela umama ngomile bamse ku Satan ngoba ungasisoni ku Jesu Christ kasisalithi fanana so they brought a sinner to Jesus and what is the work of Jesus Christ you shall call his name Jesus for he shall save men from their sins John chapter 1 verse 29 and when John saw Jesus coming he said behold the lamb of God that taketh away the sin of the world so the mistake that these men did was to take a sinner to Jesus Christ. He was left, she was left only with Jesus. And then Jesus says, "Woman, where are thine accusers?" Bangapha bakufilelayo. Kuthi owesifazana, wathi kangisababoni. Kodwa ungayifunda from the original language is ngiyayithanda le ndawo. Kuthi owesifazana, waba sengathi uyabuza uJesu, ukubona Jesu uthi ukuthi lawe kaungahluleli yini. Kuthi uJesu wasemphendla wathi, "Lami kangifumani icala." Go and sin no more. Ukhulapha ngishanda khona kakhulu bathandekayo. UJesu uthina zwana mama, yebo uze uyisoni. You came as filthy. You came in your filthy rags of sin. But ngosu uthi wafika uJesu Christ. UJesu Christ he justifies you, but it does not only justifies you, but he also leads you to another process that is called sanctification where we now begin to live a sinless life where we begin to drop every sinful tendencies in our lives uJesu uzwana mama use njengesoni but go now and sin no more vumani hle ngilitshele bathandekayo indaba lingayibuzanga this woman yebo kasivezele ibizo lakhe but this woman the Bible scholars believe that this is actually Mary Magdalene they believe that this woman is the same Mary onguyelwana owakhitshwa ama Simone I 7 this woman is the same Mary Magdalene this is the same woman who saw Jesus Christ who was the last to see Jesus Christ at the cross and the first to see Jesus Christ after his resurrection why because he had been given the power to now go and sin no more ungeza uJesu Christ umuntu omthandekayo kawusalufanana uJesu Christ yakuthethelela ebesekunika amandla ukuba ukhambe ephila impilo ngelasono uJesu Christ does not require that which we cannot do ngoba sithi go and sin no more it's because he has empowered you to go and see no more. Listen what you want to do. We have been given a theme. Eternal, I will go. Nisa ukamba. But before you go, remember, you need to go and see no more. Go and see no more. This woman, he left Jesus as a happy woman. She came in a shameful state, but she left in a justified state. Weza, ewonakele moshwe isono, kodwa wasuka esehlambulilwe ligazi lika Jesu Christ. Zwana mntu omthandekayo, lawe it could be experience. Ungabe uyisoni, kodwa uJesu Christ uthi go and see no more. I am giving you that power to go and see no more. Ikungafuna ku Jude chapter 1 verse 23 to 24. Uthi yena, now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy to the only God wise God our savior be glory and majesty dominion power both now and forevermore amen go and sin no more we can only go and sin no more when we claim that power that is only found in Jesus Christ akhona amandla egazi lika Jesu Christ we can go and sin no more ukhona umuntu omthandekayo use ulalela indaba ungkhaya usendlini uthi wena uyacela amandla okubana uhambe ungabusona futhi xa unjalo angikwazi ubana ubuphila impilo bani izolo kodwa uJesu Christ you can start afresh today ungaqalisa kawutsha ungaphila impilo entsha xa unjalo cimeza lami lapho khona uphakamise inhliziyo yakho uJesu Christ as we pray bawo wethu osekhaya ezulwini sanikubana sikubonge ngethuba elihle othe wasipha lona sibonge njalo ubana uyasithembisa ukubana size ngakuwe sonke esikhatheleyo lesisindwayo uza kusiphumuza sicela sengathi ungasiphathisa baba siyeza enyaweni zakho njengezoni usathane uyasimangalela isuku zonke phambi kobuso bakho kodwa siyabonga ukuba size enyaweni zakho akula vele ngezenyaweni zakho salefanana sicela sengathi ikusa izolo yethu ungayicitsha egazini lika Jesu Christ
ukuzosipha impilo entsha sibe ngabantu abazabuhamba njengomama Lwana singaphindisone futhi indlela ebesikhuluma ngayo ibe indlela yayizolo indlela ebesisidla ngayo kube indlela yayizolo indlela ebesidlala ngayo labo makhelwane bethu kube indlela yayizolo indlela ebesiziphatha ngayo esigabeni kube indlela yayizolo sicela ukubana siphile impilo entsha ngegama leNkosi uJesu yakhuleka amen.